Barihima series. Reka ngushimire wowe amaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Kinigi Network. Muri iyi minsi Kinigi Network iragutegurira byinshi byiza kandi bizagushimisha. Icyo usabwa ni ukudukurikira gatanu kuri gatanu.